Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya.
Hallelujah, oh,
oh, oh. Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega,
we all need someone.
Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega, so make love to me.